score, sasa tunaanza kuweka score. Tunaanza kufanya nini? Kuweka score, na the first round inaanza. Napiga mbili. Na nguvu. Yes. Sasa umeona kaja amefanya kumtisha, it's a warning.
Now, mtoka hapa.